Asigaye mu gihugu
biciye mu makuru tohojwe neza yerekeye bitata byose by'ubuzima bw'igihugu.
Ikiganiro humura Burundi
gica
ku rubuga rwa RPA kuri wezi 3 akaburungu RPA akaburungu BI.
Humura Burundi.
Kuri mikro muri kumwe na Emmanuel Niyungeko.
Ubuhinga bw'ivyuma ndi konfashwa na Rusiya Kabera afatikanije na engineer Gide Mwemera ariko arafata amasanamu abanda baramukije inshuti namwe bakunzi ba RPA muriko murakurikira ano makuru twabateguriye kuri uno munsi wa gatanu genekezo rya 20 munyonyo umwaka wa 2020 mudukundire tuyahere ku ngingo nkuru nkuru ziyagize. Ibimaze iminsi bikogwa na arengi yome bunyoni umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi ahagabisha amashirahamwe ya leta ko akwiye kwisubirako bisa no kwiteza utunyoni mu gihe iyo leta nyene ari ifise uruhara mu bijanye no gusubira inyuma ko butunzi bwayo. Muraza kubyumva muri kino kiganiro. Ishirahamwe gitaho agateka kazi na muntu wa Amnesty International ryatanguje kuri uyu wa gatanu isekeza mpuzamakungu rijanye n'iyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu Jerome Rukuki umwe mu baharanira agateka kazi na muntu mu Burundi akaba ari muri 10 mu bapfungwa 10 iryo shirahamwe risaba ko borekugwa. Mu gice cya kabiri cyahariwe kigabane dukingire ibidukikije tuza kubabwira ibijyanye no kurembera igitegwa cy'ibiharage igikogwa kibangamira ibidukikije kuko gisaba ibiti bitari bike. Musangwe ikaze mwese mu kanya idonido. Ano makuru tuyahare mu bijanye na politike. Igipfungu kiri mu ntumbero za rusansuma ifatiye ku bwoko hamwe n'agahato leta y'u Burundi ishira mu bayikogwa ko vyerekana ko ico gikogwa kinyegeje imigambi ishobora gukwega indyane zifatiye ku moko. Bishikirizwa na Ridivine Reka ajejwe gutunganya ibikogwa vyishira hamwe Defenders mu karere k'ibiyaga binini. Ridivine Reka amenyesha kandi ko ugo rusansuma ruteye kubiri n'amasezerano ya Arusha n'ibwirizwa shingiro rishasha ry'u Burundi. Ridivine Reka asubirwa mu kirundi na mugenzi wacu Trésor Niyongabo.
Le principal problème, c'est effectivement de générer des violences ethniques, de générer des divisions ethniques qui peuvent conduire à terme à des violences au sein du pays par rapport à l'historique du Burundi en termes de violences ethniques, de guerre civile qui ne remonte pas.
Ikibazo nyamukuru gishobora guterwa n'ugo rusansuma nuko hashobora kugaruka amacakubiri ashobora gutuma haduka indyane zishingiye ku moko narijya atagiye kinini kihaciye indyane nk'izo zibaye mu Burundi. Ivyo rero birateye amakenga cyane amashirahamwe mpuzamakungu aharanira agateka kazi na muntu. Tugarutse ku masezerano y'Arusha ariyo yari nkingi yukunganisha amoko mu vya politike mu Burundi agatuma indwano zishingiye ku moko zihagarara ibitigira ivyifatiro kugira abari mu moko yose baje mu nzego z'igihugu n'umutekano vyaraba cyane inama nshingamateka igisirikare n'igipolisi. Kubakurikiranira hafi iby'agateka kazi na muntu nk'ishirahamwe Defenders ugo rusansuma ruteye kubiri nayo masezerano. Amashirahamwe y'abaharanira agateka kazi na muntu bo mu Burundi ntiyahengeshanije gusemerera kugo rusansuma ruriko ruraba abakozi bato bato ba leta n'abo mu gisata cy'abikorera utwabo ruteye kubiri n'ibwirizwa nshingiro ryo mu 2018 ryanagaruka kuri bimwe bimwe muri ibyo bitigiri. Ikindi naco ugo rusansuma rurahonyanga uburenganzira bwa muntu nubwo abaserukira abakozi dufatiye ku bibazo bimwe bimwe bibazwa rugahonyanga kandi amasezerano mpuzamakungu agenga kozi n'akazi. Ku bwacu igiteye amakenga cyane ni igipfungu mu bijyanye n'ukungene ubwo rusansuma ruriko rurakogwa n'intumbero yago. Ibyo bigatera rero impungenge nyinshi abanyagihugu n'amashirahamwe y'abaharanira agateka kazi na muntu turavyingiyane zahitiye mu Burundi n'amajambo y'ubugwanko n'amacakubiri yakoreshejwe n'abategetsi muri iyi myaka iheze. Ntidutahura ukuntu ruriko rurakogwa n'ukungene leta y'u Burundi ivuga ko abatagwitabiriye batazoronswa agahembo kabo. Rusansuma nta muco rurimo.
Des conditions de remplir le recensement pour pouvoir recevoir son salaire. Donc tout ça serait bien entendu très problématique et aussi je pense qu'il y a un besoin de clarté sur la façon dont on conduit son recensement et aussi sur ses objectifs.
Ridivine Reka ahamagarira inzego z'ishirahamwe mpuzamakungu ONU amashirahamwe y'agateka kazi na muntu hamwe n'ibimenyesha makuru kubandanya bakurikiranira hafi ibyaha n'ikumira rifatiye ku bwoko bikogwa na leta y'u Burundi. N'ubunyene tumukurikire.
Ningira kamaro kwa mashira hamwe aharanira gateka kazina muntu mu Burundi abandanya tohoza kuma bakoregwa kiremwa muntu abamenyesha makuru b'abarundi bakuye kubandanya batumenyesha ibijanye n'ugo rusansuma banatubwira ivyo leta y'u Burundi iri kwirakora n'ukuri birakenewe cyane ko inzego zitandukanye zishira hamwe impuzamakungu ONU be na mashira hamwe yo mu karere canke ku mugabane wa Afrika yita hivya gateka kazina muntu bakurikiranira hafi ivyo ugo rusansuma umugwi wa ONU ujeje gukora amatohoza ku Burundi warongerejwe ikiringo ukwiye rero kubandanya amatohoza kandi unakurikirana ivyo ugo rusansuma hamwe n'ivyaha bijanye n'ikumira rishingiye ku moko bikogwa na leta y'u Burundi
Mubijanye na politike kandi biro vy'userukirishira hamwe impuzamakungu oni mu Burundi bigiye kugagwa kuva kugenekereza ya 31 kigarama uyu mwaka w'2020 iyo ngingo yafashwe na leta y'u Burundi ibicishije kubushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu yahavuye irungikirwa mu nyamabanga mukuru wawo ni Antonio Guterres kuri uyu wa 17 munyonyo umwaka w'2020 mu gufata iyo ngingo leta y'u Burundi ivuga ko abaserukirishira hamwe impuzamakungu oni mu Burundi bari barungitswe kuva hadutse ntureka mu mwaka w'2020 2025 batagikenewe kubera ko amahoro yamaze kugaruka mu bijanye n'umutekano ikiziga cy'umuntu w'umugabo biboneka ko yishwe anizwe caratowe mu ijoro ryo kuri uyu wa kane rishira uyu wa gatanu ku mutumba Rusiga ni ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke uwo muntu yishwe nta bimuranga bamusanganye ariko muri ako gace ngo hari abari bamuzi kuri tazirano rya Sojeya amakuru ava mu bajejwe intwaro avuga ko atarasanzwe avuka muri ako karere ariko ko yarasanzwe ahakorera akazi kose kabonetse harimo ukurima Icho uyo mugabo yishwe ahogwa ntikirashobora kumenyekana kubgayo makuru atangwa n'abajejwe intwaro nyene abantu batatu baba hafi yahatuwe ico kiziga bakaba bari mu minwe inzego z'umutekano kumvo z'amatohoza Ubijanye na gateka kazi na muntu ishirahamwe riharanira gateka kazi na muntu ku isi ya Amnesty International ryatanguje cese kuri uyu wa gatanu isekeza bise Right for Rights mwaka w'2020 kizari kuru kugwego gwisi mubijanye na gateka kazi na muntu Hashere Nicholson umushakashatsi akurikirana u Burundi muri iryo shirahamwe aremeza ko Jerome Rukuki aranira gateka kazi na muntu mu Burundi yatowe mu bantu 10 bazovugirwa muri uno mwaka uyu mushakashatsi arongera akavuga ko iryo sekeza rifise intumbero irashe yo gupfunguza Jerome Rukuki yakatiwe umunyororo w'imyaka 32 biturutse ku kazi kiwe ka misi yose Hashere Nicholson asubigwamo mu rurimi Kirundi na mugenzi wacu Innocent Valentin singira nkabo.
Aujourd'hui, Amnesty International a lancé la campagne mondiale qui s'appelle Right for Rights ou en français Écrire pour les droits. C'est notre campagne la plus grande
Kuri uwo munsi uri hejuru Amnesty International ryatanguje icese uyu munsi isekeza bise Right for Rights 2020 ku rwego rw'isi bisigura andika kubw'agateka kazi na muntu ni isekeza ryacu rikuru ry'umwaka mu by'agateka kazi na muntu ku isi uko umwaka utashe turahitamwo uturorero dukuru tw'abantu 10 bahohotewe n'amareta ku isi twatoye yuko akarorero ka Germain Rukuki akarorero kadasanzwe kari mu burorero bw'akarenganyo amashirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike mu Burundi yama yashize ahabona Germain Rukuki yakatiwe umunyororo w'imyaka 32 biturutse ku kazi kiwe ka misi yose ko gukingira agateka kazi na muntu turasavye abantu bose n'amashirahamwe akora mu gisata cyo gukingira agateka kazi na muntu ko mwogira icyo mukoze mu ntumbero yo kurekuza Germain Rukuki turasavye ibintu bibiri bikuru twifuza yuko abantu baharanira agateka kazi na muntu mwo kwandikira amakete n'inzandiko ziteye ku mukono mukavyandikira leta y'u Burundi muyisaba ko Germain Rukuki yorekugwa vuba na bwango atakirinze gusabwa ubugira kabiri turasaba kandi ko mu kwandikira ubutumwa bwo gufatana mu nda Germain n'umuryango wiwe kugira mubereke ko tutigeze tubibagira ikibabaje uyu munsi n'umunsi w'isabukuru y'amavuka y'umuhungu mutoya wa Germain Rukuki akwije imyaka 3 y'amavuka umwana yavutse amezi 4 ahaciye se wiwe ari mu buroko akaba atarakubita ijisho se wiwe
aujourd'hui c'est le 3e anniversaire de plus jeune fils de Germain qui était né 4 mois après qu'il a été détenu et qu'il a jamais rencontré.
Mujanye n'agatega kazi na muntu nyene hari umuntu w'igitsina gabo apfungiwe mu gashoka komine mabanda mu ntara ya Makamba abamubonye bavuga ko apfunzwe mu buryo butabereye kiremwa muntu aho aboshe amaboko n'amaguru ngo ntiyemerewe gusohoka kandi ntagaburirwa inkuru ziva aho mu mabanda zivuga ko yazanywe kuri uyu wa kane akuwe mu gihugu cha Tanzania ngo akaba yoba kandi ari impunzi ya politiki ntitwashoboye kuronka abajejwe intwaro n'umutekano muri komine mabanda kugira bagire icyo bashikirije Begi nahi nahi iri he Iri he Begu butungane uri he Iri he Tavungani RPA ifatikanije n'abamenyesha makuru Agnes Ngirubusa, Christine Kamikazi, Terence Mozenzi na Egide Harerimana b'ikinyamakuru iwacu bafunzwe kuva ku igenekerezo rya 2022 Gitubutu mu mwaka wa 2019 Nta kindi bazira atari kurangura umwuga wabo wo kumenyesha amakuru.
Mu bijanye n'intwari ibereye Leta y'u Burundi n'abarongo y'ishyirahamwe Onatere barafise uruhara mu itunganywa ry'ibigi iryo shyirahamwe bivugwa n'umuhinga yigenga Faustino Ndikumana amenyesha ko mu bituma Onatere rikora rihomba hari uko abarirongoye aho kwiyumvira imigambi yo riteza imbere barajwe ishinga nyabuna no kurikamisha kandi ibyo bakabikora Leta irorera. Faustino Ndikumana n'umuhinga yigenga akurikiranira hafi ibijanye n'ubutunzi mu Burundi.
Baguma bongereza mu bitari charge de fonction ni mavyanga kumbure uje wese ari direktara avuga ati nange nyene mpaya kaza biwacu abinja bo dusangira umugambwe canke iki ugasanga amakora amasoko ya leta ariko baragira amafakture y'umurengera kugira bironkera amahera cyangwa ugasanga koresho baguze mu masoko nyine usanga bitameze neza ugasanga yarabaye nk'impfa gusa ugasanga hari ukushora kuba banyuruje nk'amatungo ntibihanwe ugasanga batirirongwe kumbure bari hari nk'uburusho bakihama misiyoneshi hanze adakenewe kugira haba ya mzipe tuironkera inyungu byose ugasanga bikubira remera ishyirahamwe kandi ritashoboye kuza ririya daguta neza mu kuzana icyo bita ibidandazwa bishasha produit nuvura abona hari izindi za limitere zaje za leo n'izindi usanga biriko birahanwa cyane hanyuma ikibaje ni uko icyo bita institution de controle ibigo bya leta bije kuza biraraba amashyirahamwe ariko arakora bigira raporo ku mwaka nka institution de controle leta nta kindi ijeje gukora ijya kuri de compte nta kindi ijeje ntibyumvikana rero ingene barinda kumara imyaka itanu ishyirahamwe rigenda ritemba ntibahaguke ngo babihagarikire hafi ishyirahamwe kuva muri 2015 rigenda rinyika rikamara imyaka itanu izo nzego zose za leta zishobora gukora zihari uca ubona yuko nazo nyine hari agahazi ibindi zikora kumbure sinzi ko babavuga bati reka twirabe ibyo cyangwa ibyo bintu nitwagenda kubikora kumbure abo twokwagiriza buhava bitugira ingaruka hanyuma ikindi ni uko nuko turavuga tuti mu gushyiraho abayobozi biraje gutandukanya amabanga y'ubuhinga n'amabanga ya politiki n'ikintu gihambaye cyane igihe muri aya mashyirahamwe ya leta bakiraba politiki gusa kandi itegeko ribitomura neza abarongora amashyirahamwe nka benaya n'amabanga y'ubuhinga y'ukuraba ati sebye wakoze he uravuga nicyo gituma rero icyo kwihuta ni uko ihuba audit ikomeye cyane yihuta kugira barabe kuba inyishyura byagira rubamo
Ivyo Faustino Ndikumana bishikirije inyuma yaho mushikiranganje wa mbere Arengiyome Bunyoni hagendeye iryo shyirahamwe kuri uyu wa kane aho yagabishije abakozi baryo abamenyesha ko batisubiye ko ngo bashaye iryo shyirahamwe ryabo riri ku mfiro bazofatirwa ingingo ruhasha Hagataho mushikiranganje wa mbere Arengiyome Bunyoni rero asanu witeze utunyoni mu kugabisha amashyirahamwe ya leta kubijanye n'itunganywa ribi ry'ubutunzi bwayo ubu mushikiranganje akiyobagiza ko intwaro arimo ari yifise uruhara ntangere mu isesagugwa n'isahugwa ry'ubutunzi bw'ayo mashyirahamwe icyo uruganda rwa RPA rubivuga ko mucamugukirikira mu kanya aho mugenzi wacu Onesime dushimagize ahereza kubitunganya Ubijanye n'amagara y'abantu hari imvugo zihushanye mu vyegeranyo vy'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu kubijanye no kurwanya hamwe no gukinga umugera wa corona mu Burundi ivyo bigaragarira cane cane kubiheruka gushikirizwa n'uburongo y'ubwo bushikiranganje nkuko tubibaza wa Walter Kwizera
Muvyegeranyo bibiri biherutse gushirwa habona n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu haba ku cegeranyo cyasohowe kwa 15 munyonyo n'ico kwa 17 uku kwezi nyene byose vyaje vyemeza ko hari bibazo byinshi birangwa mu gikorwa cyo kurwanya umugera wa corona mu Burundi naho umushikiranganje w'amagara y'abantu Tadende Kumana atari kabibona muri ivyo vyegeranyo aho umushikiranganje bw'amagara y'abantu bugaruka ku bukene bw'abaganga n'ibikoresho byo gupima umugera wa corona burangwa ku mavuriro ari mu ntara zitandukanye z'igihugu umushikiranganje Tadende Kumana aburongoye aheruka kumenyesha ko buri komine yose mu gihugu igiye guhabwa umuganga mukuru n'ibikoresho byo gupima umugera wa corona izindi ntambamyi zashyizwe ahabona muri ivyo vyegeranyo nuko titabgaho bikwiye ko abandi uyu mugera wa corona kudakurikirana ababonanye nabo bagwaye uwo mugera no kudapima neza ababa binjiye mu gihugu bavuye hanze ariko rero kuri izo ntambamyi zose mu kiganiro n'abamenyesha makuru cyo ku munsi wa kane Tadende Kumana izo ngorane zose yaziyengeje ko uruho rw'amazi akaba yagumye yizeza abanyagihugu ko ibintu bigiye gutunganywa neza adatomoye uko bizokorwa iruhande y'ivyo n'ibitigiri by'ababa batowe umugera wa corona bitangwa n'ubwo bushikiranganje akenshi usanga birimo amahinyu akarorero n'abarwayi batorwa umugera wa corona baba binjiye mu gihugu baciye ku mipaka iri mu ntara zitandukanye kenshi batigera bavugwa mu bitigiri ubushikiranganje bushira habona muri no minsi akatari gake muri ubwo bushikiranganje bashikiriza ibitigiri by'abaca ku kibuga cy'indege cya Bujumbura
Waritere kwizera arakenuye mu bijanye n'imibano nyene biraro biri ku mabarabara makuru makuru atandukanye y'igihugu kibigeze aho umwasa ashaka muri kino gihe cy'imvura ibitari bike biboneka ko bihakwa no kwihinkumbi abanyagihugu bakababazwa nuko bimara igihe kitari gito vyerekana ibimenyetso byo gusenyuka ariko abategetsi bakabifata minenegwe uyu munsi uruganda rwa RPR babwira uko ikiraro cyo mu ntara ya Bubanza cifashe tubibaza Hervé Niyuhire
Icyo kiraro kiri kuruzi gikoma kiri kwibarabara y'igihugu inomero 9 rihuza intara ya Bubanza n'igisagara cya Bujumbura ico kiraro kandi gihuza quartier Carama ya zone Kinama hamwe na zone Rubirizi ya commune Mutimbuzi kuva mu mwaka uheze niho kuri ico kiraro ku nkengera zaco cyo kimwe n'inkingi z'ico kiraro zagenda zibomagurika gahoro gahoro imvura yaguye kuri wa mungu igenekezo rya 15 munyonyo amazi yayo yajava mu misozi ihanamiye igisagara niyo yononye bitari bike kuri ico kiraro bamwe mwanyagihugu bagikoresha bavuga ko haca amakamyo menshi apaka ibidandazwa imodoka zunguruza abantu ikanuruja n'uruza ngo bagenda n'amaguru ico gihe bakavuga ko bamafise ubwoba batinya ko umwanya n'umwanya bazisanga mu ruzi n'aryo badasiba gutabaza muri kino gihe rero abakoresha iryo barabara bavuga ko bateye umutima uhagaze n'imvura irikiragwa muri kino gihe bakabona ko buca kabiri isenyura ico kiraro bagasaba abajeje intwaro gushiraho ibikogwa byihutirwa kugira bakingire ico kiraro amazi atarenga inkombe
Dushimire Hervé Niyuhire tukiri mu bijanye n'imibano nyene tuve mu ntara ya Bubanza dusimbire mu ntara ya Ngozi tubabwira ibiciro by'ibikoresho by'ukubaka amazu vyaduze ku rugero runini mu kiringo cy'umwaka ivyo rero ngo ni intambamye ikomeye kubafise umugambi wo kubaka idonido na Emmanuel Ndayishimiye
Munara Ngozi bamwe mu banyagihugu bavuganye na RPA barahagariswa umutima n'ibiciro by'ibikoresho byo kubaka biguma biduga benshi muri bo ngo nibagishoboye kubaka inzu
bari aturiye hari kugwa amafaranga 27 imosi ikaba yahagaze ku mahera 35 izi nzu z'ibyuma twita porte metallique imisi yose wasangura hagati y'ibihumbi 150 kuri uyu munsi rukugwa hagati y'ibihumbi 250
Bamwe muri abo banyagihugu bakaba barahagaritse imigambi Gambi bari bafise yo kubaka amazu.
Kwa barundi kutubaye mu munsi ningene amahera yose agenda aratakashiro. Nta kintu na kimwe umuriro kare kugira ngo aronke amafaranga. Sigura ko abantu rero mu Burundi benshi imunsi babayeho ubuzima budasiguritse n'abantu batagira uburaro.
Basaba leta kugenzura ibijanye n'ibiciro by'ibikoresho byo kubaka. Kubiva mu mahanga navyo leta ikorohereza abadandaza.
Humura Burundi
Mugisata chimuhunzi shirahamwe HCR rirahumuriza abakenyezi nabigembe bo mu ikambi ya Rusenda muri Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo kubijanye n'ubukene bw'ibikoresho bibafasha iyo bari mu butinyanka. Johannes Van Gemund ajejwe imigenderanire hagati ya HCR n'izindi nzego mu karere Republika iharanira demokarasi ya Kongo irimo yamenyesheje RP yako imbere yuko uku kwezi kwa munyonyo guhera mu bakenyezi nabigembe bazoba baronkejwe ivyo bikoresho. Uyo mutegetsi muri HCR yasiguye ko imyuzurira y'amazi hariyo yatumye itangwa ry'ivyo bikoresho riteba kubera ko amabarabara n'ibiraro vyo mu ntara ya Kivu yo mu bumanuko vyari vyononekaye. Abakenyezi n'abigembe bo mu ikambi ya Rusenda bakaba bamaze amezi ane bataronswe ibikoresho bibafasha iyo bari mu butinyanka, ivyatuma bakoresha ibitambara bitabigenewe bigashobora mbere no kubatera indwara zo mu bihimba vyirondoka. Mujanye n'impunzi kandi abigisha b'abarundi bo mu ishure ryisumbuye Espoir hariri mu ikambi y'impunzi ya Nduta mu gihugu cha Tanzania bagize yegeregere kuri uyu wa gatanu. Abo bigisha basaba kuronswa agashiruka bute bemerewe n'abarongoye indero muri ico gihugu. Inkuru tubaza Vicky Chris n'interetse.
Kuvisazi biriza gatondo cyo kuri uyu wa gatanu ku ishure ryisumbuye ry'umwizero Ecole de l'Espoir muri rimwe rw'igifaransa riri mu ikambi y'impunzi ya Nduta, nta mwigisha n'umwe yafashe ingwa ngo yigishe nk'uko vyahora. Abo bigisha bavuga ko batanguye yegeregere yo kugaragaza akababaro kabo kajanye n'ibibazo bafise.
Tudusaba kongezwa umushahara nk'uko twabyemerewe, twongera tugasaba uburuhuko cyo kimwe n'abandi bigisha bo ku isi nzima, nubwo abandi bose bagiye uburuhuko. Mwatwebwe nta buruhuko ijya tugira kuko ijya neza iza itebye abanyeshuri bo mu ishuri nabo baca bahasiza tubandaniriza ko ntitugiye tugira uburuhuko. Iba ariko naho baduhe akarusho.
Abo bigisha bavuga ko basabye gutunganirizwa kuko bari baremerewe na Sudi Kimwasi aserukira impunzi ku rwego rw'igihugu cya Tanzania, ariko amaso akaba yaheze mu nzira.
Muri uyu mwaka nyene twakoresheje inama n'urongoye indero rwego rw'igihugu, tumubwira ingorane duhura nazo, tumubwira n'umushahara duhembwa, aratangara ashatwema yuko icyo kibazo ava ngahagehejeje. Mu nyuma cyagisigarana urongoye indero ku rwego rw'intara ariwo yitwa Munyamba, atwemera yuko agiye kongera umushahara none gushika aya masaha nta kimwe turagira ku itariki 17 z'ukwezi kw'11 niho twamwandikira tumusaba yuko mu gihe atoyishyura ku makarita twamwandikiye dushobora gufata ingingo yo guhagarika imirimo kugira ngo tubanze twishyurwe.
Abo bigisha bo ku ishuri ry'umwizero Espoir bahagaritse ibikorwa bagera ku 42. Twagerageje kurondera Silas Kabura umuyobozi w'ishuri ryisumbuye Espoir, ariko telefone yiwe yarizimije.
Arakoze na Vicky Chris n'interetse. Imbere yo gutandukira igice cya kabiri cya kino kiganiro, tugarukiye kuri ya nkuru twari twabemereye mu kanya ijyanye n'intwari ibereye, tubabwira aho umushikiranganji wa mbere Arengiyome Bunyoni ngo asa n'uwiteza utunyoni mu kugabisha amashyirahamwe ya leta ku bijyanye n'itunganywa ribi ry'ubutunzi bwayo. Uwo mushikiranganji akiyabagiza ko intwari arimwo ari ifise uruhara ntangere mu isesagurwa n'isahurwa ry'ubutunzi bw'ayo mashyirahamwe. Icyo uruganda rwa FPR bivuga ko na mugenzi wacu Onesime dushimagize.
Mungenda amaze imisi agira mu mashyirahamwe ya leta, umushikiranganji Arengiyome Bunyoni asa n'uwigira umwere ataruhara rubi na rumwe afise mu bijanye n'itembagara ry'ubutunzi bw'ayo mashyirahamwe. Arengiyome Bunyoni ntahengeshanya kuryagumba abarongo ayo mashyirahamwe, abagiriza ko binjiza amafaranga make kandi basohora menshi aja mu mishahara y'abakozi. Uwo mushikiranganji ariteza utunyoni akiyobageza k'intwari ya CNDD-FDD arimo kuva mu mwaka w'2005 ari yifise uruhara runini mu gutembagara kw'ayo mashyirahamwe biciye mu kuyaka interano z'utavanako zija mu mugambi uri ku butegetsi. Abarongoye ayo mashyirahamwe nabo mu ntumbero y'ukwikundwa kaza canke gutinya ko bohava babogozwa mu gutanga izo ntererano biva inyuma n'ikigega bakoza. Umushikiranganji Arengiyome Bunyoni yirengagiza kandi ko leta arongoye ari iheraniye amafaranga menshi ayo mashyirahamwe, ikaba kandi ariyiza imbere mu karoro kabi ko kutishyura ayo madeni. Aha tugatanga uburoro ku mashyirahamwe nka Ridezo na Onatel. Bitaye ko mu myaka amaze muri leta ya CNDD-FDD, umushikiranganji Arengiyome Bunyoni ntawe urumva rukura mu kanwa yiyamiriza ubushimwe butagira ifatiro buhabwa bamwe mu batonye mu gihugu. Agashimwe gaheruka akaba ari amafaranga y'ishyirahamwe Regidezo yahawe Denise Abucumi umutambukanyi wahoze arongoye Burundi Petero Nkurunziza. Umushikiranganji Bunyoni ntiyarakwiye kandi kwirengagiza ko we na bamwe mu barongoye amashyirahamwe ya leta bagiriza gusesagura no gusahura ubutunzi bw'igihugu kandi bakaguma bidegembya mu gihe abashyirahamwe ubwo busuma aribo bahigwa buhongo. Aha tukabibutsa abarongoye amasendika bafungwa abandi bakirukanwa mu kazi bahogwa gushyira habona ubusuma bubera muri ayo mashyirahamwe. Twavuga kandi abo mashyirahamwe adahanira ibyicaro bya politiki nka Ernest Manirumva yishwe azira gushyira hawe n'ubwo busuma. Ntitwakwirengagiza kandi kuvuga amaradiyo yigenga atike zahabwa gahengwe yagirizwa kudoma urutoke kuri ubwo busuma bubera mu mashyirahamwe ya leta bukogwa hanini n'abarongoye inzego z'igihugu. Kubijanye n'amafaranga y'ayo mashyirahamwe, Arengiyome Bunyoni avuga ko aherera mu mishahara y'abakozi, yirengagiza ko abenshi muri abo bakozi babarundarundanye muri ayo mashyirahamwe. Mu kubashimira ko bayoboka umugambwe CNDD-FDD bataravye ko hari icyo baje kuyamarira, kuko abenshi muri bo atabumenyi n'ubushobozi bijanye n'igikorwa cy'ayo mashyirahamwe baba bafise. Muri icyo gihe rero amahera y'imishahara araheza agasumba inyungu z'ayo mashyirahamwe, ibituma acahomba. Aha bamwe n'abandi bakibaza ko ari ibihangange byo mu mugambwe CNDD-FDD bitunze umurengera bizahatorera koyoko mu gihe ayo mashyirahamwe azoshirwa mu minwe y'abikorera utwabo, na cyane cyane bakaragura amafaranga y'intica ntikize.
Onezime dushimagize amakuru y'ikiganiro muri Burundi muyakurikira muciye kuri wezi tatu akaburungu RPA akaburungu B kubifuza kuyaronswa muciye ku muhora WhatsApp mwandika akamenyetso ko guteranya 49 ijana 51 2254 16 amajana 348 nk'uko bisanzwe ku minsi yose ya gatanu gice cya kabiri cya kino kiganiro cyahariwe kigabane dukingire ibidukikije. Uno munsi tuja kubabwira hamwe turabira hamwe ibijyanye n'igikorwa cyo kurembera ibiharage, kimwe mu bikorwa bibangamira ibidukikije kikije kuko bisaba gukoresha ibiti bitari bike. Higabane dukingira ibidukikije tugishikirizwa kandi twagiteguriwe na Eroge Divin Remesha.
Dukingira ibidukikije.
Dukingira ibidukikije ni kiganiro gihamagarira abanyagihugu bose bisata bitandukanye kumenya ko ibidukikije ari byo soko y'iterambere n'amagara meza ku bantu no ku binyabuzima.
Ikiganiro dukingira ibidukikije mugitegurirwa mukagishikirizwa na Radio Public Africaine ijwi ry'abanyagihugu.
Ndabaramukije nshuti bakunzi b'ikiganiro dukingira ibidukikije, ikiganiro mwamukurikirana ku minsi yose ya gatanu kuri Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu. Mu kiganiro cyo kuri uno wa 20 munyonyo umwaka w'2020 tubayagira ibijyanye n'ibikorwa by'abarimyi b'igiterwa cy'ibiharage. Muri kino gihe abarimyi benshi bari mu gihe cyo kurembera ibiharage bateye, ivyo navyo mu kubikora bakoresha uduti duto duto batema mu mashyamba, ibiheza bigatuma amashyamba ahahonera ibidukikije bikageramigwa. Muri kino kiganiro tuza kuba turi kumwe n'umurimyi w'ibiharage atuyagira uko bakora uko kurembera, hamwe n'umwe mu baharanira ibidukikije azahugira icyo avuze kuri uyo mugigwa umenyerewe kandi ubangamiye ibidukikije. Kuri mikro muri kumwe na Eloge Divin Remesha. Kaze
umunyagihugu yahorabuna hari toborera canke nyina gatinya no kuri tobora kubera gutinya umutura ku mutwe butarata manzuri iyo yiteye mu ngundo y'igitoke canke iyo yisakiye mu gisaka aho naho atari karakinja kinja mu mukenke kenke ukamuha imikoro akabona kwikora mu gahugu.
Dongeye kubaha ikaze bakunzi b'ikiganiro dukingira ibidukikije. Igiterwa cy'ibiharage gisanzwe kiri mu biterwa birimwa cyane mu gihugu cy'u Burundi. Mu bwoko bw'ibiharage birimwa ari ibiharage biri mu mugwi w'ibyitwa ibirambi, ivyo navyo bisaba ibiti by'ibirembezo, hamwe n'ibiri mu mugwi w'ibiharage by'amarasira ari byo bidasaba ibiti by'ibirembezo. Abarimyi bavuga ko naho bari mu bwoko bwose bw'ibiharage bashira imbere kurima ibiharage byo mu mugwi w'ibirambi kubera ari byo byimbuka cyane kuruta iby'amarasira, aho rero bigace biba ngombwa ko bahiga ibiti by'ukurembeza mu mashamba. Uno munyagihugu yaganiriye na RPA avuga ko bahura n'ikibazo cyo kubura ivyo biti by'ibirembezo kumva z'uko amashamba yahonye mu gihugu.
Hariho ibiharage babengera n'ibindi bisanzwe ubwavyo bitarembegwa. Bare ikibazo cyocu turagifise kuko bihuheje aho hafise ibiti uwo munsi ntahari kuko amashamba menshi arafise ibibazo cyane cyane nko muri iyo twufatira yuko n'abafise amanyuvu manini manini yahora amera muri ivyo biti usanga ari abakwiza atunga bava irya no hino bariko barayakora ku bwinshi bayarima uwahora aronka ibirembezo birimwo ayo mashamba ntareza ngo ayaronkemwo. Ikindi kigira kabiri novuga nuko ubwavyo vyahora biva mu mikaratusi ubwinshi kuko benshi n'ivyo biti batera canke terefireya nayo niyo bakora gukuramwo ivyo birembezo mukaba ubwikora buri munsi mikaratusi nyene ntikwiriye kuko ntaho n'itegeko ryigeze gusohoka aho batubwira yuko nk'imikaratusi yegereye umucamo bisaba kwiranda uko ngo kubera inywa amazi menshi. Rero usanga ibiti mu buri make biriko birahonwa kandi arivyo biriko birakenerwa ariko cyane ibiki nibishobora kubikwa naho uba warabiguze uko dusanga bwa buti buto butuka mbere ubwo buti rero ni ushobora kumara igihe bukomeye no kuvuga bizakwera busanzwe busa n'ubwaho n'ubwamaze kumera nk'ubwo pfunagurika kandi bari buto ni kuvuga n'ibyo birembe ko dushyira ku bafite amatsi ku mugonda rwose ntibiza ngo bikunde yuko ubikira umwaka ugira kabiri w'ibiharage ngo bikunde ko bishoboka kuvuga kandi yuko ibyo biharage dushobora kubiheba kubirima ntawe ushobora kubiheba kubirima kuko nibyo uyu munsi turaraba bitanga umwimbu uba yabaye ugereranije na bibyo bindi bitabo bito bidashingirwa
turumvise ko ibiharage biri mu mugwi w'ibirambi ni ukuvuga ibisaba ibiti by'ibirembezo ari byo birimwa cyane mu Burundi ibyo biti bikoreshwa mu kurembera ibiharage bitemwa mu mashyamba aho umuntu agaca yumva yuko ibidukikije ngira akamaro ku buzima bibangamiwe umwe mu baharanira ikingirwa ry'ibidukikije mame asaba ushimike asanzwe ari nawe arongoye ishyirahamwe abagenzi b'ibidukikije avuga ko ibyo abarimyi bakora kubera kurondeza umwimbu ahamande yuko ari ukurenga amategeko ari no kwisamburirako
yuko iyo barembeye ibiharage bikaduga ariho baronka umwimbu muniniya ivyo nibinyakuri vyose imbeshere umwimbu ni muniniya ugereranije n'uwarimye ibiharage vy'amarasira bijya vyamira hasi bitaduga ariko ahatugarutse ku cumwimbu twocishamwo yuko umuntu arimye ibiharage bibibirambi canke birasira kabahinga mu vy'uburimyi be nabahinga mu migambi bimwe bita projet durable baramaze kwerekana yuko ibiharage byari byo byose tunguka ugereranije n'ivyo wakoresheje mu kubirima no kuvuga yuko amafaranga canke inguvu wakoresheje mu gukwabura hurima ukalima ukagura imbuto ugatera ukarembera ukimbura ukagurisha canke ugafungura nta nyungu irimwo niko abahinga babibonye ariko rero aho ntawo hebi ibiharage mu Burundi kuko ni mfungurwa ngira kamaro rero abo barimyi biruka kurondera ivyo birembero mu mashamba kugira barembere ivyo birambi tubagereranya n'umuntu yobaga imitavu iri mu mpongore zibiri uruhongore rwa mbere nururimwo ivyo biti vy'amashamba biri mu misoko iri mu gihugu cacu c'u Burundi ivyo biti rero abo barimyi babica bikiri bito bigitotahaye bifise akamaro na cane cane ko gukingira amazi inkukura iva ku misozi ihanamiye iyo misozi ihanamiye ayo mashamba ihanamiye iyo myonga ikindi kibi nuko abo barimyi bahonyanga amategeko agenga amazi tegeko yoro rikingira amazi riravuga yuko imyonga ya ruguru kuva ku mazi uduga ku metero zitanu atamurimo urekuriwe kuharangurirwa kugira ayo mazi ntatosagirwe ntagire yankukura ivyo biti baronderamo ibirembero abari ivyo bitega yankukura hanyuma bateze yankukura amazi ntatosagirwe ngo abayanywa bahave bandura indwara zakorera n'amacinya ubwo ruhongore rugira kabiri turugereranya n'ibiti bijya biterwa imikaratusi amasedre amakajwari ivyo navyo nyene niyo mikaratusi barabironderamwo ibirembero kandi ikiri mitoyi nyamikaratusi iyaba bayireka igakura yo uvuyemwo umukaratusi wo kubaka inzu uvuyemwo imbaho zo gukoramwo ibitanda intebe zo mu mashuri intebe zo kwicarako amameza ariko kubera baba babigiciye kikiri gitoyi abari uruhombo urumva rero kwabo barimyi bononera ibidukikije bagira ngo bariko bararondera umwimbu muniniya
Munywanyi turi kumwe mu kiganiro dukingira ibidukikije urumvise yuko ivyo gutema ibiti kugira haboneke ibirembezo ari igikorwa gihonye ibidukikije none umwuga w'uburimyi kutunze benshi mu Barundi kandi ibiharage bikaba biri mu biterwa birimwa cyane n'abarundi n'igikabarimyi bokora bakabandanya bakora uburimyi bwubahiriza ibidukikije aha mame asaba ushimike aratanga impanuro kujokorwa n'abarimyi b'ibiharage anagira ko kandi anerekana n'uruhara rwa leta
muri miwezi ni unyanyase utere igiti bita ikibingo canke ikibingo bingo ico giti ugitere ku mikobeko mu ndimbozi wawe ico giti ugiteye ku mukobeko wawe gifise akamaro kanini ya cyane hambere dusaba abagoronome babwana shamba ngo bakore ibishoboka byose bereka barimyi bose ingene batera ivyo biti ibibingo arivyo twita ati pinestum mu gifaransa bikingira inkukura bwa mbere rero uteye ivyo bibingo ikibingo kimara amezi ane yonyene ugacugica ugacukirembeza ivyo birambi vyawe ivyo biharage bigakura neza hanyuma ugaca wongera ukabishingura ukaremburura ivyo biharage ugaca usubira ukabitekera mu mwaka ukurikira ukongera ukabirembeza urumva iyo myaka ibiri ibiheze atamuntu akomakomye ivyo biti bikiri bito ivyo mu mashamba niyo mikaratusi ikindi gikomeye ngira kamaro kuri ico giti c'ikibingo nuko muntu ufise ibibingo vyinshi mu ndimo zawe birakingira inkukura birakinga yuko isindimwa warimamwo yavyabirasira vyabirambi itwagwa hanyuma ukaronka umwimbu mwiza w'ivyo biharage si umwimbu mwiza w'ibiharage n'umwimbu mwiza ku bindi biterwa urima ivyo vyose bizokugirira akamaro kuri ico giti c'ikibingo bingo kandi uzoba ukingiye ibidukikije kuko ntuzoba ukigiye guca ivyo biti vy'ibindi vyo mu ishamba akamaro kagira gatatu kuri ico giti c'ikibingo bingo iyo wateye ico kibingo bingo ukagica kugira urembere gica kinaga mu mwanya mutoyi mu ndwi zine mu kwezi urashobora gucahirira inka izo nka rero zikiriye zirakamwa bimwe vyiza vy'abantu bimwe bishemeye bimwe bihimbaye iyo mpene ikiriye yaronka amata iyo ntama ikiriye yaronka amata hanyuma abantu bakaronka amata avuye mu nka menshi hanyuma iyo mitavu nayo y'izo nka ikaronka amata ahagije kugira ikure iyo myangazi y'intama iyo myangazi y'impene nayo nyene ikaronka amata menshi kubera ya mfunguro y'ikibingo zafungura rero ikibingo ugaca wongera kikanaga ukazogikoresha ngore rugira kabiri rero rugizwe na ya mikaratusi na ya masedre na bijya biti abarimyi biterera tugaca tubasaba yuko iyo umukaratusi ukuze wawuciye ko amashami ugira uwubakishe urabonora ukokora ugira ukuremwo imbaho barakokora ajya amashami rero bayakokore bayabungabunge abari iyo bagira ko ibirembero ari byo birembezo abari byo barembeza vya biharage z'ibirambi aho rero bazaba bariko barakingira vya biti bito bito vya biti bahora bahorinya bikiri bito bito ivyo biti rero ari amashami y'imikaratusi ari amashami y'amasedera amashami y'akajwari ayo rero yonyine uyarembeje uno mwaka uzoyarembeza imyaka ine ikwirikirana ataco bibaye ivyo birembezo iyo waremburuye wimbuye ugaca ubitekera ukabitekera ukabikingira imvura bizomara imyaka ine cubona rero imyaka ine urembeza ayo mashami udakora ku giti co kwishamba cya giti gito gito rero iyo myaka ine iheze uzosubira ya mikaratusi na ya masedre izoba yaronsa yandi mashami uce usubira ukokore vyongere bimara imyaka ine aho o uzoba ukingiye vya biti bito bito uzoba ukingiye ya mashamba
ino kuri izo mpanuro z'umutumire wacu mame yasabushimike umukuru w'ishyirahamwe abagenzi b'ibidukikije ikiganiro cy'uno munsi kigarukiye ko twizere ko mwahumviye ibitari bike na cyane cyane uko abarimyi b'ibiharage borembera ibiharage bateye kandi banakingira ibidukikije nshimire mwebwe mwese mwafashe akanya kanyu mukadutega biri nongera nshimira kandi na mame yasabushimike yigo yakaduha akanya kiwe agatanga ivyumviro bitari bike Eloge Divine mese mwari kumwe kuri mikro nkaba ndabike banuye ndabivuriza kurabanirwa mu vyanyu no banyu naho ku munsi wa gatanu za mu kiganiro nk'iki
cyari kiganiro dukingira ibidukikije kiganiro mutegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu ku minsi yose ya gatanu
Tumushimire mugenzi wacu Eroje Divere mesha kugabane dukingire ibidukikije hejeje kudushikiriza hari na cumbere gice gisozera amakuru y'ikiganiro mu ra Burundi twari twabateguriye kuri no munsi wa gatanu ngenekeze ya 20 munyonyo umwaka wa 2020 shimire mwebwe mwafashe akanya kugukurikira no makuru bagenzanje bu Rwanda rwa FPR bafagiye kuyatororokanya nabo nyene bakenuye Rusiya Kabera na engineer Egide Mwemero hamwe na Jeo nyene Emmanuel Ningeko nariko ndayabashikiriza twese hamwe tubifurije ibihe byiza aho hose muherereye
Ko mura Burundi.
Ni kiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu camavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu
biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.